onyum tuni kwa dwentwi obo onyum bi na oka woni nyum nu se ponko abodama ni wranso embodam wonim se saa abebuo kasei ewo eye mfantefo abakosem sa wokɔ mfantefo abakosem ya yesu aimu a obehu se na eye obere manyansafo bi a ɔno nso na ɔka mfantefo ho ɛna me ne wokasei sa wokɔ mankasim a ɔno nso ɔmaye na hyɛnsodeɛ esi hɔ no ani o me mama kwaba menim se ɔba ade ada rubanti obiaa ho ye wei ye ɔfa a ɛtɔ so nan ɛwɔ mfante abakosem na yesu anu moma ye ntoa so ɔdɔfo mfantefo ɛba bɛduru adogyir asase so no wɔn mu hu nneɛma bebree ɔfa nneɛma pie mu na ɔbruma nkuma ɛne ɔdapagyan amu anaasɛ wɔn funu ne deɛ ɔkɔsieeɛ na nkyɛ biara ana ɔson nso wuuyɛ ɔno nso wɔn ɛkɔkɔsieeɛ no sɛ wokɔ mankasim na sɛ wopɛ beaeɛ a wɔsie saa nkurɔfoɔ abaasɛn a wɔn ɛbɛkyerɛw aneɛ o afe biara ɛyɛ a wɔnom kɔ hɔnom ɛkɔkɔyɛ amammerɛ mfantefoɔ ɛwɔ abakɔsɛm bebree na sɛ wokɔ mankasim a beaeɛ a wɔnom ahyehyɛ wɔnom abakɔsɛm nsrahwɛ bia no a wobɛhu sɛ nneɛma pii wɔ hɔ ɛhɔ wobɛhu obi a ɔso dan dei nti na ɔso dan no saa nkurɔfoɔ yi na ɔmoyɛ akwadwofoɔ a na ɔmompɛ adwuma biara ayɛ na dakoro bi ɔpanyin bi ɛbɛka kyerɛ wɔn sɛ wɔn mmra na ɔnkɔma wɔn adwuma nyɛ na ɛberɛ a ɔkɔɔeɛ no na ɔnim sɛ ɛdan ana ɔpanyin ɛde ma wɔn aso a saa ɔpanyin na ɔnyɛ ɔpanyin biara kɛkɛ na ɔyɛ wɔn ɛbosom baako ɛno nti wokɔ hɔ a saa nkurɔfoɔ yi wobɛhu sɛ wɔsoso dan baako ɛde ne nsa akata n'ano asɛm a ɔka ne sɛ ei awurade yɛwuo baako nso ɛde ne nsa ato n'ano deɛ ɔka ne sɛ mumie nyɛ din na sɛ ɛberɛ a ɔkaa sɛ yɛmɛyɛ adwuma no ka ebusa na adwuma koro a nka ɛnyɛ ne sɛ yɛnhunu amani na yɛtee me daasea na yɛmaa yɛ koraa so na deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no nso ɔno nso de ne nsa ato n'ani ase asɛm a ɔka ne sɛ sɛ moahu ana deɛ ɔtɔ so nan ɔdɔfoɔ wɔn mu wɔ abosom ahodoɔ bebree ahyɛnsodeɛ ɛwɔ hɔnom mmerɛ bi yɛsua abakɔsɛm bi fa asɛbu amamfi ho wonim sɛ saa asɛbu amamfi ne poma a na ɔde nante ɛda saa nsahwɛ bia yi ɛwɔ mankasim pɔnkɔ abɔdam a ne wura nso mbɔɔdam ɔno nso ahyɛnsodeɛ ɛwɔ hɔnom wokɔ hɔnom a wɔnom bɛkyerɛkyerɛw saa nsɛm yi ne abakɔsɛm bebree mu yie paa ɔdɔfoɔ ma menka wo abakɔsɛm bi a ɛfa mfantefoɔ afahyɛ baako bi ho mmerɛ bi yarekɛseɛ bi ɛte sii mankasim kurodua yi mu na saa berɛ no ɔfrɛ mankasim bɔrebɔre mfante saa yare yi ɛkum nnipa dodoɔ noa na wɔnya ano aduro wei mu a ɔkɔkɔsoɛɛ ɔman kɔmfoɔ sɛ dɛn na ɔnom ɛbɛyɛ ama yare yi afiri saa kurodua yi mu ɔman kɔmfoɔ kyerɛ mu sɛ ɛwɛ sɛ wɔpɛ nnipa dasani na ɔde ne ti ba bɛgye akyerɛma mekyie mu a ɛwɛ sɛ yɛku nnipa ansana saa yadeɛ yi ɛto atwa wɔnom ɛbɔɔ amanfoɔ biara na obiara mpɛ sɛ ɔde ne ti bɛgye saa yare yi ɔpanyin baako pɛ ana ɔtumi de ne ti gye saa akyerɛma yi saa ɔpanyin ne din de ɛgya aho ɛna me ne wo kasa yi afe biara duru a wɔnom wɔ afahyɛ a wɔdi de kae saa ɛgya aho yi saa afahyɛ yi ne din de ahoba ɛduru afe biara a ɛyɛ a efie biara a ɛwɔ mfantemaa mu no wɔnom di saa afahyɛ yi na abere biara no ɛyɛ a wɔdi no wɔ ayɛ ahummɔbɔ bosom a ɛtɔ so mmiɛnsa mu mepa akyerɛ sɛ 3 June sɛ wokɔ mfante bosom yi mu nso a wɔfrɛ no obrezi bosome obrezi bosome a ɛtɔ so mmiɛnsa mu mepa wo kyɛw me YouTube link no ɛda me profile no so wɔ ɛyɛ ano akɔmmia so na wasubscribe ama me wate meda obi biara se sɛ mekasa tie obi a momfa nkyɛ me na sɛ mano nso afum wɔ mekasa mu a na mode akyɛ me nyame nhyira obi biara ɛda foforɔ mede nsrahwɛ bia anaasɛ abakɔsɛm foforɔ ɛbɛbrɛ mu mumbaabaae.